kufuatana na hao watu tutabaki hapa tukiwa ni siku.
Give me advantage.
Moja kwa moja.
Hey. Your story can't run. My brother, uko sawa? Ah, wa yote. Hey. Amani aje.
But now we are with you,
Good time, you know.
Line of fire. I'm almost.